xiqqoo dudubbadhee maqaasaa yoon kaase kan rabbi ijoollummaan qabeenya badhaase.